bale fun su bane ka san laifin waye laifin magaji ne
ya ma kai suka san muna a ranka
shine dalilin
kunu wannan aro kayan zuwa gai wake gai
look